Amahoro mwebwe mwese muteramanye na televiziyo isanganiro reka tubahe ikaze muri aya makuru mu kirundi twabateguriye ayo nayo reka tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yahaye umubonano amashyirahamwe akukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akaba yahaye umubonano rero w'userukira ayo mashyirahamwe bakaba bayaze ibyerekeye ugufashanya mu iterambere mu gisata cy'imibano imiryango 89 niyo yatahukanywe mu Burundi ivuye mu gihugu cya Congo neza na neza mu makambi y'impunzi ya Rusenda hamwe na Murongwe abamwe mu batahukanywe bakaba bashima icyo gikorwa mu kanya tujya mu idonido ryano makuru Tuwahikaze midonido jano makuru inama shinga mateka ya sozereye ibikorwa vyayo vy'ukwezi kwa ndamukiza itegera cy'umukuru itegera cya mbere cy'umukuru w'inama shinga mateka yamenyesheje ko muri icyo kiringo hizwe integuro z'amategeko 20 Dr. Sabine Ntakarutimana yavuze ko ubwo rwego rushigikiye itunganywa rishyashya ry'amafaranga leta ikoresha
en matière de législation 20 projets de loi ont été analysés et adoptés à savoir
kubijanye no gutora amategeko integuro z'amategeko 20 zarizwe zongera ziremezwa muri izo harimo integuro y'itegeko rigenga urwego rwo kwivuna basi ku Burundi integuro y'itegeko rigenga abakozi b'inamashinga amateka integuro y'itegeko ijanye n'uburyo leta izokoresha mu mwaka w'2020 ushira w'2023 Turibuza ko inama nshinga mateka yakoze igikorwa gihambaye mu bijanye no gutora amategeko. Muri iyi myaka 2 ya mbere imaze muri kino kiringo cyo kuva mu mwaka w'2020 gushika mu 2025 inama nshinga mateka imaze kwiga yongera yemeza integuro z'amategeko 81. Inama nshinga mateka irashima umugambi w'umukuru w'igihugu na leta yiwe wo guhindura itunganywa ry'uburyo leta ikoresha tukava mu buryo busanzwe tuja mu buryo bushingiye ku migambi izorangurwa. Intambwe ya mbere yaramaze guterwa mu kwemeza uburyo leta izokoresha tukizera ko intambwe ikurikira izoterwa mu gutora integuro y'uburyo leta izokoresha mu mwaka w'2023 gushika mu 2024
qui est un budget transitoire qui aboutira au budget programme proprement dit à partir de l'exercice 2023-2024
turabandanya nano makuru kuri uyu wa mbere mukakaro hazohimbazwa imyaka 60 iheze Uburundi bwikukiye umugambwe APDR bamenyesha ko boshimishwa no kwikukira mu vya politike kojana no kwikukira mu vy'ubutunzi Gabriel Banza witonda rongoye uwo mugambwe atanga karorero kuko hanagugwa amashyirahamwe leta afisemwo imitaha ari karahomba
uno munsi abarundi baritore indongozi kandi no munsi uburundi bwahora bubeshejweho n'imfashanyo zirenga 50% bivuye hanze ariko no munsi uburundi burashobora kubeshaho mu butunzi bwabwo buke bafise ivyo rero ni ibintu byiteka bikomeye cyane eka ndetse uburundi burashobora fise ijunja n'ijambo mu bindi bihugu mpuzamakungu aho bwa mbere twavugirwa n'abanyamahanga no munsi abarundi turivugira nubwo bimeze ko rezwe mu magambo ya PDL tusaba yuko ukwikukira mu bya politique kojya no kwikukira mu byiterambere no munsi ugwaruka rurahanzwe n'ibibazo by'ubushomeri ku bwinshi cyo tuba dusaba ineza rero ko imyaka 60 ko bakajya ko kubatwara igihugu ko mu mafaranga bwo kwizokoresha aho bakunagura amashirahamwe ya leta ari karahomba kugira ngo akazi kaboneke aha twovuga nka Kotebu, Kojeriko, RPP, Leta Nationale, Indubu, Inabu, izo zose n'amashirahamwe ya leta asena yahombye twifuza ko yo naguka kugira ngo ntawe kwikukira tsimbatare twoshira ingufu mu by'ubutunzi hare twa twese abigihugu tumaze imitsi twumva bari ko barubaka amabaraje y'amazi zo ngomero za byumega nkuba n'ubu ntizirigera zigira gute zuzura uno musi rero barabarundo kabari mu kene bw'umuyaga nkuba ibituma kandi bana bisubiza inyuma igihugu turasaba kizungumira zokuzura kugira ngo burundi n'ukuri bwikukire mu by'ubutunzi maze twitwe kutugira ijanja n'ija mu bya politika ariko kandi mu by'ubutunzi twikuki
amakuru twabateguriye arabandanya umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alengiyo Mebunyoni yahaye umubonano userukira amashyirahamwe mpuzamakungu akukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU asanzwe akorera hano mu Burundi Damien Mama umuvugizi w'umushikiranganje wa mbere Moyize Nkurunziza yavuze ko abayaze ivyerekeye intunganyo shasha y'ingene bubandanya bafashanya mu iterambere
kwari ukumenyeshanya kwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi intumbero nshasha y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yafashwe guhera mu 2019 iyo ntumbero akaba ari uko ibisata n'amashyirahamwe mpuzamakungu ONU byova mu cyo bita gufasha mu iterambere ahubwo bikaja mu byo bita gukorana mu iterambere mu gifaransa birose kuvuga gusumba ni passé d'aide ou de l'assistance au développement, à la coopération ou au partenariat au développement. Et il y a un ministère qui a été mis en place pour que nous puissions nous faire un peu de temps. Et il y a un peu de temps pour que nous puissions nous faire un peu de temps. Et il y a biteze kuguma bibandanya bikorana neza n'igihugu cyacu Burundi.
Ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'ibimenyesha makuru urwego rujejwe gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi sense uranezerezwa n'ikuntu rukorana n'ibimenyesha makuru mu kiganiro urongwego rwego yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane Vestine na Imana amenyesha ko bivanini kuvyuma vyo kugenzura ugo rwego rukoresha naho biruko avuga ko ivyo vyuma bidakwiye kugira bashobore gucungera ibinyamakuru vyose
kimwe mu byagenze neza na muvuga nuko twebwe tumezerwa ingene imenyesha makuru ingene bamenyesha makuru bakora uno munsi ingene bigenza uno munsi ngene tubanye uno munsi ivyo byose bikaba biterwa n'ibishegwa nuko dufise ibyuma byo kushobora kubakurikirana munsi ku munsi naje gutuma twavuze ati nta vyera ngo de ivyo byuma naho bihari ntibikwiye none rero bidakwiye tukavuga tuti muri kazoza mu byo tugiye gukora niko tugiye gusaba ko ivyo byuma bigwizwa bigashobora gukurikirana abamenyeshamakuru n'imenyeshamakuru bose urugero rumwe kandi urugero rushimishije gutyo bashobora gufashanya mu guherekeza muri ya migambi ikorerwa igihugu igatuma abamenyeshamakuru bayimenyekanisha neza urugero rushimishije kandi urugero rw'igihugu naje tutagira mu kugira ngo tubatere intege igihe cyose tubabwiye ati mwakoze neza iyo umubyeyi akubwiye ati wakoze neza akubwiye ati uragahora gutyo rero iyo tuvuze ngo uragahora gutyo tuba tubateye intege ariko rero nakera ngo de ejo bundi tuzosubira tubahamagare tuze turababwira aho mutohora gutyo ariko muri kano kanya tuvuze ngo muragahora gutyo
mukurangiza ano makuru imiryango 89 igizwe n'abantu 260 niyo yatahukanywe kuri uyu wa gatatu ivuye mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo mu makambi y'impunzi ya Rusenda hamwe na Murongwe icyo gikorwa rero ngo cyamacyaranguwe n'ubuyobozi bukuru bujeje gutahukana impunzi bufadikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje gutahukana impunzi HCR bamwe mu batahukanywe barashima icyo gikorwa ino nkuru tibaza Armel Mutore yari yakubitiye hariya mu Gatumba ku rubibe ugihugu cy'u Burundi gihana na Congo.
Ari kuri uyu wa gatatu nkigiye cy'isaha 5 n'igice z'agatondo aho ku rubibe igihugu cy'u Burundi gihana na Republika iharanira demokarasi ya Congo hatahukanwa impunzi z'abarundi zigera ku 260 zivuye mu makambi ya Rusenda na Mulongwe ni mu gihugu cya Congo. Icyo gikorwa kikaba cyariko kirangurwa n'ubuyobozi bukuru bujejwe gutahukana impunzi bufadikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'impunzi HCR. Umwe muri izo mpunzi akavuga ko anezerewe cyane gutaha mu gihugu cy'amavukiro, akavuga ko bari babayeho nabi cyane mu buhungiro.
Turanezerewe cyane kuba dutashe mu gihugu cyacu cy'amavuko, gusa iyo twari turi vrema twari duhangayitse cyane kandi twari tubangamiwe cyane. Be turashimye kuba tushitse mu gihugu cyacu cy'amavuko.
Agasabira abasigayeyo gutahukanwa byihutirwa.
N'uwusigayeyo nukuri no musabira nawe ku munsi wa gatatu nk'umunsi nk'uyu nawe yuko yogenza gute yoza.
Icyo gikorwa cyo gutahukana impunzi kikaba kirangurwa buri ya gatatu y'indwi, abatahukanywe bakaba babanza gushikira mu kigo cy'imfata kibanza kiri muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza imbere yuko basubizwa mu zabo.
No kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Reka nshimire mwebwe mwese mwafashe akanya ko kuyakurikira. Abandi nshimiye ni bagenzi banje bo mu ruganda rwa Television Isanganiro badufashije kuyatororokanya. Ibiganiro vya Television Isanganiro birabandanya.